shirkadda Bram Somaliland Limited ayaa hawshi kala duwanaad ay ka waday Somaliland si rasmi ah u bilowday shirkadan ayaa ku tala jirtay inay mashruuc kala duwan dalka oo dhan ka fuliso wax tar weyn u yeelan doono horumarinta dalka Maan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa